aha m wụ Chijioke, nna Okozuonu. Awụmụ onye otu oba awa ọcha. Ọmụnwa wụ onye jere ime nye nwunye m na ndị ọgọ m awụ mma m awụ m ụbọchị. On Sunday, June 17th, ka mụ na my parents with ụmụnne m soro ga awụ si ka nga nye nwunye m nwa nga njikwa because nye nwaanyị adị emechi emecha. So in that process, anyị emesigo nye nwaanyị ihe ọbụla onye anyị na-eme ma anyị emesighị ha. My uncle and my mom, the blue machine, la wasila how our guard the lie womb of Kurubi and Bessora IG measure. I yellow. So Nick and dog I offer I ever hanging I honored by in the marine cyber met of an alcohol and over Melanin. Nick and Milo Munam need lender about Rich. When a chubian or a monocham mine has him Kahalawa, nobody can lose a bag hang up there for to go them for a bemer. Ha gbapụtala something like three pole. Nye anyị nọrọ wụ tatatatatatatata everywhere. Even anyị nwere nwaanyị nọzi ebe ahụ sef onye ọbụla ishi ebe ahụ nọ mengele gbalagashia. Ndị agbagide egbe gbagide egbe na-eje sef 12:1 midnight. So onye ọbụla enweghịzi onye ma ebe ibi ya nọzi. So in that process, ọzọ oge anyị pụchitaziri after in the morning. Ndị ama imeziri affair anyị pụchitaziri ka m na-elezi anya na-afụzi na nye niile ala agbazida dị lọwa ụmụnne m kpọrọ jee lụọ nwaanyị na ha ncha niile wụzi ndị tọgbọrọ atọgbọrọ nwụrụ ahụ ha ncha niile wụzi nwụrụ ahụ nle anya afụrọ m dis my brother nnaebe si na amarọ ne mma mgba ọtụrụ oburu ya gbakpụrụ ọfịa nọrọ ebe ahụ nwụọ nnọọ ka m si achọgharị ha awakashi ọfịa niile before eledi nọ ebe a nọrọ gbawuo mmadụ abụọ ha na ya so asị m mmie bezila na ha dị atọ ebe a na enwere onye ka ha kpọrọ na ndụ pụọ na-emekwa ntara ya nọ mbụ ya ọrịngị ha ebizie ya so mụnwa amadị ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ so ọwụ ka anyị si efu ya ivili be ọgọ nwoke ha gbara ya ọkụ evri dantin jiri mere ndị ọgọ m nye evri dantin ma oche nre ntịrị ha mechara bikos ọf one of my brother nke onye nke tọrọ direct mgbe ahụ tụrụ ya ọnwụcha dị anwụcha so shi ebe ahụ gbapụ ọsọ gbalala ha bụ ọgọ m nwoke ahụ ebe ahụ ha shiri lawa ebe ahụ ka ọ nọzila ebe lasị biko onye nọ nso ya bịa ha epụọ ya enwezi na onye ụjọ kwere apụta abịa ya bịa dị utola bulet karịrị stiet ha jikwara the blood atasalali
tresiri
nko ya rutekwa bụ ọgọ m nwoke ahụ ọ nọ nọrọkwa ebe ahụ n'akụkụ ebe GP tank ahụ ọdọ je nọrọkwa ebe a tii ya nọzụla obi gbajaa ya obi before ha nwa bezila ka ọgọ nwoke ahụ tụtụrụ evri dantin nọ dia distrọ ya ya gbaa ya ọkụ ọgọ nwoke siri abuja lo moti ya ha bu ya ala mechin ụmụnne m niile ha bu ya ala oyi nwoke siri ọnịcha abịa ma mmanya o butere masị onye na-emenye ma moto ọ gụrụ ọfụrụ o gburu jada di ihe ncha niile ahụ ha bu ya ala ha gburu total of mmadụ ha gburu dia is 14 persons ka ha gburu but our own side ụmụnne m soro m je nye ha dị 7 nwụọ n'ime mmadụ abụọ nọ mmadụ abụọ nwere injury na ha nọ hospital leti tụrụ ha n'ahụ
your wife elekwere bụ ọnụ na
my wife since nye a mere my wife George is osili agazi abata obodo mbi n'otu ya mara anya ndebe a ị ga-eji eli ya bezo na ya bụ ime nye ya ụmụnne m bụ ime nye nwezi ike loro na ntụ so since then George ya aka n'obodo iwuti dia parents
okay what's your name
my name na Okozuonu Chijioke nna nna
kedi
onye obodo ha garage your place
village aha village mu wo turu oba ha awa ọcha
okay kedu otu ahịa mere now kedu ihe chọrọ gọọmenti mee now
ihe chọrọ ka gọọmenti mee wụ justice ihe anyị chọrọ wụ justice but achọ m ka nkilie ha na the allegation ha na-ebe ụmụnne m na ọ bụrụ onye ha dị nye wụ innocent people innocent ụmụazị na-amụ ọrụ nye wụ ụmụazị na-amụsị ọrụ nye wụ ụmụnne m ụmụazị na-amụ ọrụ gara enwe nye ha wụ so ha mara na ọ bụla ọ ga-esi eme ya ka ọ dị mma for peace to reign let them do ọwụnye anyị niile
na ndị egburu awụ criminal
yes na ka ha mara na ndị egburu abụrụ ndị ochie dịka ha si ekwu na nye wụ innocent people ajọs west ya da life
God bless you.
Thank you.